mindset change. Hurahuri, Ari head to let me quaruna. Ari head to let Kahani read and look at thing. Ari head to let Kahani read topa more resource. Rewe leko maruping aharuna. Ari topen domgra. Domgra in chai. Mindset change. Gore ga nne o akanya gore selo se sentle se ka irwa ke motho o le mosweu fela, ga nne o akanya gore dilo tse dintle di tshwanetse motho wa moarabi a fela, ga nne o akanya gore wena o tshwanelwa ke go bereka tiro ya bokgoba fela, tšhentšha tseo. Ke batla gore ga re tšhentšha megopolo ya rona, ga nne e le gore go na le motho mongwe wa letso lehe o nne o mmeile ko setlhoeng. Mo holose pega motswana a ye ke party